was an addition to Triple M. It's the same thing. What is a Triple M? Triple M is a community mutual aid whereby people donate their money. They don't invest, but they donate each other. How to register? You have to provide your, okay, you have to have your email address, provide your bank details so that you can join to the Triple M. How Triple M work? Triple M also has a lunch. Triple M, you find an image. Let's say you find 1,000. You find 1,000, you pull up with 30% your. If you find 1,000 with Triple M, you pull up with 30% with 1,000. 30% with 1,000, that is 300. If foot for such a week at Triple M, you pull up, you pull up, so you are joining at Triple M. And you Triple M, you pull up. We are in Delaware. I call my local government. A triple M is in what is in my day even interest. I call a triple M if you join is a wound, a part of the government under your email. If the same join is a oil away, in fact, you father as yes to fuck 2,000. Who's on Hena under my email, but who's over any email yak in the name? Uma ingena kulo 2,000 wakhe mina ngizothola u 10% waleyo mali. U 10% ya 2,000 that is 100. Leyo mali izongena kumina, hayi ukuthi mhlawumbe uzophunguka imali yakhe ewu 2,000 isayise u 1.9 izophumizeka imcha izoqhubeka nayo ivulele esayidini lami. U Triple M kunama-benefits. Ama-benefits ilawo sengiwashilo ukuthi ifa umuntu uba ne-interest yakho oyitholayo isuka kulowo muntu loyo-ke ingenikweni. And u-Triple M asinalo ibhenki ka-Triple M lokuthi mhlawumbe uma sifaka imali siyifaka kwi-akhawunti yaka-Triple M. Uma ngiyifaka mina ngifakele omunye umuntu, ngizoyi-provide again komunye umuntu, hhayi ukuthi mhlawumbe uma ngifaka sinikanisangeni kanje. Ngifakele omunye umuntu engingamazi, nginikwa ama-details ukuthi khona omunye umuntu okumele ngimfakele. U-Triple M futhi akushiwonga ukuthi mhlawumbe usuzothatha noma imali yakho ye-rent ukuze uhambe ukwazi ukujoyina ka-Triple F. Usebenzisa leyo mali yakho esesayidini eseceleni ukwazi ukuthi ujoyine ngayo. Sinama-bitcoin futhi ka-Triple F. Wona if ufake khona imali yakho ikhula ngo-50%. U-Triple M ama-guide, sinama-guide ka-Triple M. Asinayo umuntu sesizothi VE uyena ophethe Triple M. Umuntu ophethe Triple M umnikazi wawo u-Certain Buff owa-creator le nto ka-Triple M wasuma i-business leli laka-Emmanuel in 2011. U-Triple M uyakwazi ukuthi ugcine usunezinto ey'ningi. Ungakwazi ukusiza nomphakathi uthengele ukudla lezo zinto lezo uyigqokise uprovide nge-inform u-Triple M. Imali yakhona ikhulela yona, hhayi ukuthi lokhu uyikhulise. Nawe uyakwazi ukuthi uyikhulise ulokhu uyi-add. Kodwa kubalulekile ukuthi yona nayo iyayikhulela yona, hhayi ukuthi mhlawumbe iyazenzakaleni. U-Triple M uyasiza endeni ey'ningi ngoba uyakwazi ukusebenzisa leyo mali ekuthenini ugcine uma ukuthi mhlawumbe unekwenetu ukhokhe, ukhokhele iy'kwenetu. Ukwazi nokuthi mhlawumbe uma ukuthi uyasebenza asikafiki isikhathi sakho sokuthi uhole, awunayo imali ongasebenzisa, uyakwazi ukuthi ucele ukuthi bakufakele back imali yakho leso sango mhlawumbe usukushile ukuthi ufuna bakufakele 200. Awunalo ikhadi lakho lokuthi mhlawumbe uzoyowithdrawa wena, cha uyacela bekufakele bese uyakwazi ukuthola imali yakho. And u-Triple M uyakwazi ukuthi uthole kanjani kanjani uthole
lapha kwa-Triple M ebhenki mhlawumbe ngo-100 akeke sinabo-ke sengiyayibona imali yami sengiyithola mhlawumbe noma kuthiwa mhlawumbe ngizade ngijoyinise umuntu bese ibuka mhlawumbe ngithi ngiyithengambe ngabe sekusebenze njani.
Qala ukulungisa lapho. Awuyifaki ibhenki, ufike uprovide help. Bazokusendela ama-details okwazi ukuthi uzofakela leyo muntu uzofakela. And ku-impossible ukuthi kuye isobhedrake. For sure isizobuya isine-interest, isizobuya isine-above.